Insolite nigeze gukora higeze kuba twagiye muri dote nkiri umujene turanwa rero ntangura kubiyeri ngira abanyabujura kunda amuseri rekamere kubiyeri ncanza byeri ndabireka cyanwa amuseri ncanja muri koma njewe sinifuza kuko nanje ivyo bintu bindi mo vraiment sin namenye ko umuhungu azokubita umwana wanje kuko ibindi byose umuntu ashaka kwihangana je namenye ko uwo muhungu akubitana gushika azokubita umwana nkasanga nk'umwana wanje aje buja afise inkovu cewe vraiment uwo mwana uwo muntu sinogira sino muho umugeni
TV ho
Hello, hello, welcome to Isaac TV. I'm going to meet Neza, Jenda meets Neza, and Dashimana. Yeah. Nitya Korero. Namwe mumeze neza turi kumwe namwe mba numva ndyohewe mba numva ntesa so ni kimwe ku kindi rero nk'uko mubibona kuri mikoro ni muco SANNTA ratarita behind camera tu madugs no musi rero turi kumwe n'umuntu bon maybe bamwe baramuzi abandi ntibamuzi abantu bibuka ikiganiro muri kirukuri inkuru yose ko n'abarengero umutama witwa Murisho n'abandi bakurikirana n'izindi filime kuri Star Time kuri Eltenebe canke kuri Mashariki bamutse ku zina Jean Pierre hajya iryo zina rya kuri Mashariki bari kwita gute
kuri Mashariki eh kuri Mashariki nari umukuru w'umutumba
umukuru w'umutumba eh so reka ndakwakiye umeze neza
cyenda ameze neza cyane vraiment na myidogo je myidogo ndayumva hakujya ikiyaga
eh n'umwe rero mu bakinyi b'amafilme novuga baba papa cyangwa bakuze mwa kino gihugu cyacu cy'u Burundi muravuga ngo muzana abaririmvyi gusa muri kimwe ku kindi muzana iki ariko sabaririmvyi gusa kimwe ku kindi n'abandi bose reka rero ramutse abakunzi ba Isaac TV
nagomba ndamutse cyane abakunzi ba Isaac TV ni televiziyo en ligne dukurikirana cyane kandi iri kwandikisha amateka mu gihugu cyacu cy'u Burundi no hanze hama turabakunda cyane najya profite kano kagenda baramutse cyane gose kandi babwira ko ndabakunda kuko Isaac TV ndayikurikirana ku matin midi soir yego
bon utumva ko bagusabye toze gukora kimwe kindi wiyumvise gute
C'est vraiment qu'on est invisible. Bon, d'abord, nous sommes invisibles. Ko Isaac TV, inyibutse ikumva ko kameme hari abantu bandi kuko murahamagara abaririmbyi cyane. Nimwe abari promotion y'abantu b'imyuba bo muri entertainment ni mu promoting n'abakina amafilme. N'ibindi byose mudushiremo kuko vraiment abakina amafilme nibaza ko mwatwibagiye ko je ndakina amafilme ndagira comedy mu ntuze mu bintu bitandukanye hama ndabashimiye cyane kuko nimwebwe muri harinye nimwebwe televiziyo harinye isanguye kumpa interview mwenye big up vraiment sana
bon apa yanjye amazina bakwita mu bukino kanaka ubabwira amazina yawe y'ukuri
ah bon je amazina yanjye y'ukuri nitwa nkuru nziza innocent mugabo abo tumaze gukorana ubuzi bunyuranye canke abo twiganye kuri sene de Gitega kuri se Don Bosco Ngozi Bujumbura abo twagiranye SMEO bose barazi ko je ndi umuntu vraiment ndi no stress
nta zina bakwita
mu burengo banyita ntuze banyita l'homme vacciné contre la mauvaise humeur nuko bwa je sinigira mba bara vraiment iyo mbazi iminota itanu gusa jewe nanezerewe ndayirogereta nk'umunsi wose nitwa nkuru nziza innocent rero ufite
dutangure n'ibibazo byacu ndakureye ko utangure cyane
oya bon hari ikintu nari nibagiye jewe numva ngo uyu munsi ndaza kugira kimwe ku kindi nawe je nagize ahubwo ko ari ko bihava biba sisi zero vraiment kubera je muhora uhora kubaza abantu je hamwe mu nguru rugo twivrema none n'uyu munsi none je ngira gute mvamva nkubitwa nk'inzoka nyene ego inzoka niba yikubitanga ibabara inzoka bayikubitanga ipfe je urumva na ash mwanagire ni kameme acha ni jikaze basi kidogo
sawa tangura rero
okay
kandi turavugisha kuri muri kimwe kukindi
yego
ugisi tukure abakunzi ba Isaac
bo jewe reka ntangure
ikibazo cyawe cya mbere
ikibazo cyanjye cya mbere burya umuntu Icyo kintu cambe nuko abanza kumenya ahavuka mbe uvuka he?
Cyumva mu Kayanza.
Mu Kayanza. Okay. Nagomba nakubaze intara zine zihano rwe na Kayanza.
Cyane rwe na Kayanza. Hariho Ngozi. Hariho Karusi. Hariho Gitega, hariho Muranza n'izindi.
Uri suri ko Karusi yano rwe na Kayanza wo?
Ego.
Muri komini.
Komini nayo nzi. Komini nayo nzi David kwimu cyangwa kibitoki basi.
Eh wavuze? Eh. Uvuze Ngozi?
Eh. Ngozi?
Kibitoki. Kibitoki.
Muranza.
Muranza.
Gitega.
Gitega.
Na Karusi.
Nzakwiye vraiment tu as réussi. Hama muri komini iyi? Uvuka muri komini iyi?
Komini Matongo.
Nayo imbare ya makomini ane hanure na Matongo.
Ewe bibaye bingahe.
Oya, ni urumva nico ni kimwe mu gifite amashami. Eh.
Amakomine
ane. Eh, utegeza kumenya uvuka ni minimo.
Ndenda hazi problem kandi ndazi. Naije istwa mu ngani baba. Na geography. Ariho komine Kayanza.
Kanza hanure na Matongo.
Ah. Komine Gatara.
Eh.
Utaganzwa.
Eh.
Komine.
Uvuga ndo? Uvuga ngo wabundi ngo birakamye ni mama.
Buruta?
Eh.
Izira kwiye.
Oya, wabuze zitatu. Wabuze utaganza na gatara na muruta.
Izo zira kwiye.
Nta ubwiye ko cingi basi yabukeye. None bukeye nawe wari bakiye.
Oh my god. Nyambe. Okay. Ikadi cyante cyambere rero.
Yego.
Bo, turabona ko mukuze. Muri abantu urumva imyaka yegeye imbere.
Yego.
Bon, hari ibintu tubona twe dushika tubona bivanye na generation yanyu. Hariho n'udutemeye tugenda turaharaga. Je nagire mbate nakije gihe cyanyu namwe mukingana nk'uko. Mukiri batoyi cyane. Mbega ubunyi turazi umukobwa vraiment yakunze umuhungu arabimubwira. N'umuhungu yakunze umukobwa arabimubwira. Mbe namwe mwarishikira direct cyane mwabigenza gute.
Nta muntu ameze nkuko uya nkuko kuko jewe na ndi muri panekote
barabarangiye
eh nari muri panekote barabaza rero ti umu mu panekote bien sûr acakubwira ati yara harameze nkuko nuko hagacagera igihe mu kazojana kumuraba hari nk'igikorane batari muri internet nabaje gusenga
umbe ikorane muramvyumvise
eh uya mugaba twa dufise Maria tuviza kubaka
eh hama rero
hama mugabo kandi gato
kandi gaca bimukubwirira cyane wacu
oya warapima una ugacu bimubwira ukiheba mugabo vraiment yasaba ngo uvunyeshe cyane hanyuma kandi twebwe no bibutsa yuko twe bya bigoye cyane ubu kuri WhatsApp vraiment c'est très facile na ma telephone mini very easy mugabo twebwe warandika ikete mukazohura hagahera nk'isomena tararironka uri kumubaza yuko ivyo bamwandikiye mu ikete yabibonye
ndumva ibintu byabigoye cyane
kandi uka vraiment
yeah
ikaza cyagira kabiri bo ikaza cyagira kabiri
je ni bibazo
ndiye oya kiroroshe cyane vraiment je nagomba kukubaza aba ne umengo kwishuri wanyu batanga ama diplome nagomba kubaza rero nko nko mu gihe yaba abavyeyi babo yaba barinda kukubaza kugira ngo baguhe nka kado wo prefera kado yi mu bintu byose kuko hari uwo kwimengwa guhe telefone none ufise kumbure telefone nziza cyane isumba ni kumbure niyo nka ubundi wese yaba afise mu bavyeyi babo mugabo nagomba ndakubaza rero kado yewe ba wiyumvira ati je nki vraiment ibaye surprise ndumva vraiment je me sentir au ciel
yo kintu cyako unyene vraiment imashini ya Apple. Boko bakangana go cost cyangwa ko bimeze cost machine yae. No no kumvrumba sins.
Ego.
Yeah. Ebali atari sana. Ego.
Mira nimwe muramukiwe.
kibazo cyanjye kigira kabiri ndacyagaruka mu kijya gihe kugira kubera ko hari abantu dukunze ubu abantu batazi bya kera ugasanga nabyo kumbure byaba biryoshe haba hari udutemi tugezweho mu bihe byose icyo gihe nyine nka terme nyine ugiye uyikoresheje nyine no mu gutereta bavuga ati umuhungu arakaze cyangwa nyine terme nyine bumva nk'umukobwa nakumvise uzivuga byaba imbubyibu
terme yari ikaze icyo gihe turaba jeune Eba je ndi muri interna turiko turangiza amashuri muri ntuzeye ari ntuzeye hariho ariho agaterme abahungu bakunda gukoresha ari bonu muzeye abahungu baba bariko bararangiza gucyo oya bavuga ngo jewe ndi ndara
Indara?
Indara yari umuntu rero yiyemera cyane kandi akerebutse. Mugabo kandi hariho haba hariho nk'amantuze ya amaterme wasanga mwatovugira nga aya nyene wasanga ari nko muri interna. Urumva arashaka kugenda nko muntu uzeye. Nko muri muri interna kenshi twebwe hariho Norway. Inyama zava muri Norvege. Wewe rero uri mu ishuri waje umva nk'umwana avuye nko kuri toilette aje agarutse mu ishuri mugabo yarungurutse mu gikoni gatagira ngo uyu munsi vraiment ngo nibwo nazo
ngo nibwo nazo
ngo nibwo nazo yabavuze rero ati ni Norway n'ubugari
nibwo nazo
mugabo uya mu mantu ze mu mashuri urumva ivyo ntabiki hari iyo yede muri Norvege nibaza kwita kizo
nuramukiwe n'ikibazo cyagira gatatu
cyo cyangwa gatatu Wewe urazi le 4 points cardinaux no kuvuga nord na sud na est na west
ntagutire none nkiyo ntaza kuba nize ibyo bato ntiyumva ko ari kuri kurandenga
oya na ibyo oya none uri umujournaliste ntakubajije ivyo utegeza kumenya ivyo oya kama uramaze kubona ni darapo iryo ryo ryose nawe ryo bari darapo idarapo y'igihugu canke darapo y'igishiramu canke y'umugamo none iyo umuyaga kubise ntuze ya idarapo rijamajahe ngaho hose
bon tivye sinzi ko ari ibyo my god bon ndibaza ikubita igenda gute de l'est vers l'ouest I think
oya asha buraya yewe burya idarapo ija iyo umuyaguje Idarapo y'umuyaguje.
KIMWE KU KINDI. Kibazo cyanjye kigira gatatu. En tout cas ukiri umujene waragerageza ibintu byinshi. N'ubu unyi urafise ndabona impano zitandukanye. Nihe mpano wibaza ko yapfuye ubusa muri wewe utigeze ukoresha. Wigeze kuba ufise cyangwa warashatse kudevelopa ariko yapfuye ubusa.
Impano yapfuye ubusa. Mugabo itakunze ko ndayidevelopa. Bon. Jewe vraiment sukwiyemera mugabo nje ndafise impano nyinshi vraiment yego ndafise impano za comedy ndafise impano zo gukina amafilime ndafise impano zo kuririmba nje ndakora amatara yego
iyo rero uvuga ati
impano rero jewe vraiment mbona yapfuye muri jewe kandi ngiye kudevelopa nko mu myaka iri imbere itarenga nk'ibiri ni impano yo kuririmba kuko ndafise amatexe nicaranye harenze amaze nk'imyaka irenga 10 nawe utaje no kugira kapera jewe
twagiye
hari indirimbo nanditse yo gushimagiza imana ngo ngira ndakuyage mwami ndakuyage rirenge Yesu uri umugabo w'abagabo kandi uri inzira ishika mwami amashadu tubize mwamashimwe amazi no mu kanwa kabo wazize mu bicuba byabo wacumitiwe tureke inka tuvuge wewe mami ingoma kwisi ningo na mukiyaga zature kuri umwami Eh urumva ko inkiyo mfana inkiyo mpano yapfuye vraiment kandi ndayifise.
Zaza active jewe sino vuga mwe simvuga na jijije ama contract ba mwayumvise. Ari meshi.
Eh oya na ama contract yari. Gusa wewe ngira yari mu mutwe wawe. Eh nawe nuwaju yazanye sha kuya gukura.
Okay, so tutawe yo kugira kane.
Ah. Nabe saka tatu.
Eh eh tukete kureka.
Yewe gaye bo. Icha kane. Bon, wewe warize kuva mu mwaka wa mbere. Hanyuma urashikana no muri scientifique. Uwo mwaka ukaburonka diplome. Nagenda kubaze kuva mu mwaka wa mbere. Umwigisha wakunze. Hamutubwire nico yakoze kugira ngo nabandi bigisha bumve ico bokora kugira ngo umunyeshure kugira ngo umunyeshure bagume muri memoire yiwe aho donko kugira ngo ntagire umunyeshure yigera bibagira nabakunzi ba Isaac TV babigisha bagira ati jewe kugira ngo sinigire mva muri memoire y'umunyeshure comportement yanje yobiye uwo mwigisha ninde yoba yitwara gute imbere y'abanyeshure
bon eh bon hari umwigisha yitwa Il Defense
eh
enyigishije 7e 8e
Il Defense yabikije yabikije 7e na 8e
yeah
eh
hari mu kayanza nyene
eh
do umwigisha twamutazira nawe narabitse kandi nabandi bose unze ku malaika baza kumumenya bahitse cyangwa we yatiye imbere bamutazira
gisiga nyene
bo umwigisha yarafite rigueur.
Rigueur.
Mugabo kandi yatwigisha amakuru menshi hari ukuntu iyi system ishashe bayizana byadukanze ukuntu bakanga n'abigisha ugasanga yari science et technology ugasanga harimo biology physique na chimie ugasanga umwigisha yikwigisha rumwe
na math
oya math ntiyarimo abikwigisha rumwe umva yaragerageza vraiment agatonda akatwigisha akaduhama akaduha urumva amakonseye kandi rero abonye don't washobora kurambirwa washobora gusinzira yarakaze muga yarashobora kuvuga nk'ikintu twese tugatwengera rimwe urumva tugatwenga kandi akaze kandi wakurikiranye ibintu yakusiguriye afana ngo amanote ngo mafashe gushika hariya ibintu yakusiguriye yo wararonga point hamwe nawe utangara wakurikiranye ikintu yavuze
nawe mishure wewe ukurikirana ama point cyangwa ukurikirana ubwenge mushure
ubwenge deja ubwenge mu bintu imana yampaye burimwe nk'umwana w'umuntu urumva nkurikirana point kuko akabantu bafatira ku point ko ari huza ubwenge ya nizo rero nakurikirana
okay
uwo mwigisha vraiment respect yari itanga nubwo byaba bigoye mu banyeshure benshi ya sinzi vraiment kandi yarakaze kweri
bazo mu
kore yarakanya bibe baye ngoma
eh bana ayiz active yoni yakora mu ntoke vraiment udutuma umugurira basikamo
bon
uduze nka ruguru
si hanini si ikintu nkubu ndaza hari ntiyarazi ko nomu
eh kugira urukonese basiko mwa ko yakugiriye neza
uko nesa se pa ko ari ikintu ariko ni ku mutima
yego
ya iyo umuntu ariko arigisha wambwiye rera abigisha ubukwiye uri kurigisha hari umwigisha yinjiye utumenga azanye itiro
yego
mbwa wewe ntiwarambirwa nubwo iyo makuru yayiwe yaragize ntiwarambirwa kandi ntiyareka ngo mumumenyere
oya
ihageze ko akara yarakara nubu ikintu cyitwa puseda simede kwera ndakibagira kwera
kandi hageze ko kw'abajanti yarabajanti
yarabajanti ariko aratwigisha tukabitahura mugabo apana kumumenyera nuko yarane
okay
ikibazo cyanjye kigira kane
ashe cyo asha
oya kiroroshe corona turabizi mu gihugu cyose cyangwa ku isi yose nka wewe ni iyihe efe negatife yakugize ko corona
coronavirus. Bon, ama effet négatif ku coronavirus je yangize ko.
Cyane no kubandi bantu.
No kubandi bantu bose. D'abord coronavirus yara yatumye igihe cyose mu gihugu le mouvement ziri limité. No kuvuga abasohoka bakaba bake nabinjira bakaba bake. No kuvuga nibidandazwa byinjira nabi nabi bigasohoka nabi nabi. Mwico gihe umurundi wese jewe d'abord nk'umurundi narahombye kubera hariho igihugu canje nkunda cyane cyarahombye kuko hariho ivyo cyari gushora mu mahanga hariho abantu ingenzi zari kuza zikazana amadovize zidashobora kuza amado de jewe narahombye nkuko kuko hariho ama coopération personnelle y'abantu boje ku bintu sanzwe nkora sanzwe ndimo ariko coronavirus ntivyakunze ko baza bon nibindi rero ukumbure nashoye kwibukira ngaha kugura ziburya nuko mike nyine sanzwe ndayimenyereye si nuri ngaha aya mengura imbere y'inkoho nuvuga ibintu nivyo waruzi byose biragenda
okay gato dagigrana
gatano bon mu gihe nk'imana yo guha umugisha ukaronka mwubakana nagomba ndakubaze umwana wifuza gutangura kuvyara
umwana nifuza
umuhungu cyangwa umukobwa
oya isha je suis féministe kweli ndakunda abakobwa bon ne mugaba bose ni bon kuje kuri bose ni bon kuko umukobwa umukobwa urazi nakunda abakobwa ndakunda abakobwa natwe tuboneke birya n'abahungu bashoboye natwe turabishoboye iki
ariko
ndakunda ko yoho z'umukobwa ariko kandi n'umuhungu urumva byaba ari bon abakora abakobwa ni bake urumva iyo baje kubibazo byinshi
voilà afite hari tegeko kumenya ko mu Burundi uya hariho la loi de l'offre de la demande ni ukuvuga iyo habaye abakobwa benshi hakaba abahungu bake deja nico kibazo kihari kuko igihugu cyose giciyemo ingwano burya hanini niba itwaye nk'abantu 10 burya nk'umunani cyangwa indusanga arabahungu ni ukuvuga kero ko para abahungu bariko baragabanuka abakobwa nabo bariko baragwira ahubwo rero burya abakobwa mwebwe n'abafashoni muze murasenga imana umvye abahungu benshi kugira ngo habe equilibre sino cye ni muze mumbaza
okay oi kazi cyandere nanjye kigira gatanu
Oh, that's the mufana wiwe kandi naramwigishije mu mwaka wa gatandatu hama kandi twari tuvugana mu gitondo namwibutsa nti yigeze kutugira rap nash mu ishuri baza gushengera ngo ku madirishya umengo ni concert abana yiga mu wa gatandatu turiko bariko araca amanota ya ntuze ya music abana barashengera ku madirishya bakavuga ati ahubwo je nibaza ko iya kuma cyabandanye ico gihe bari karapira hanze vraiment muri Etats Unis cyangwa mu ntuze cyangwa mu Bwongereza
aho nashaka gushika rero uramuzi kandi uri umufana wiwe
yego vraiment
n'indirimbo yiwe ubu
nyinshi cyane insolite yego vraiment je ndi on time kuri B-Face
nagenda kubaje rero nawe insolite wibuka wigeze gukora cyangwa wigeze kubona
zimwe barazisubije ubujumbura gurubanda gwabera uguru mugabo yabibujumbura twe turanwa rero ntangura kubiyeri ngirani abanyabujumbura kunda amuseri rekamere kubiyeri bon abanyabujumbura cyamanuka amuseri zitarahera ncanze abiyeri ndabireka cyanwa amuseri amuseri nazo mvuga nti wapi nkabona je rero cyo gihe wari karadija yaciye bamuhamagara cyaragenda je ncandadija inzoga nazo zari hambavu yiradiyo twari ko turakoresha ncanda biheba ncantangura ku mwisongo arafene ryo kubera Jose nari namufashije hata tujana muhiri mu mwese mu hakupe ya whisky ncanja muri koma kubera inzoga je hari 28 novembre 1988 Rumwa kasinzo fanda wibagi. 28 November 1928.
Nene wamenye kuntu wagiye wararabye byagenze gute.
Umva hari hari amahitapi y'akaboregwe. Amahitapi y'akaboregwe. Hari uratangura ukumva nyene umengo razere. Hamugatangura utagira ikiribe. Munyuma vizio ika ukamengo uri kuraba ivyeze nk'umuntu muri kumwe nawe wari umunzi cyane nk'uwe nkavuga ko ntakuzi. Kandi nama ndagukurikirana ndakuzi. Hamara icyo gi niyo ntuze urumva hagera igihe rero vizio ikaba kupe ntusubire kubona. Cyo naciye ngira hamase nibuka ivyakuriki mugabe cyo nibuka nuko navyutse bukeye dimanche 18h.
Koma kujya muri koma
eh
kandi bintu atari bintu accident bintu nyene wewe uri kuri iyi
yego kabisa
okay andi kandi waza nandi wako barabyumva
bon
kiwaza cyanyuma rero
cyanyuma cyanyuma ni so kwinjira muri politique mugabo ni kibazo nyene ngisanze umuntu akwiye kumenya mu Burundi habaye ubwoko bw'intwaro zitatu nagomba uzimbarire gushika ku isaha harabaye abami haraba aba president gushaka no hari kuri w'igihugu nagomba kubaza izo ntwaro zitatu zabaye ubwoko bwazo
John Jen Zitami
eh
iyi ni nza ba president kusakwe igira gatatu nayo
mbugi harabaye intwaro ya cami njya ntwaro yava ku masaka amasaka serukira dushatse kuvuga imbuto abana abami bavuka bavuga ngo bavukanye imbuto iyo rero yari intwaro ya masaka hanyuma mu nyuma haraje intwaro za kudeta iyambira tanguye na micombero izo zitwa intwaro z'amasasi urumva hari amasaka hariho namasasi ubu rero intwaro tugezemwe uya ni intwaro ya demokrasi waho umuntu aja gutora nizo nazo zitwa intwaro z'amasandugo urumva hari intwaro z'amasaka harabaye intwaro z'amasasi ubu tugeze mu ntwaro z'amasandugo rero
okay
eh
akuzi bazi akizimwe musi urumva ha nadiwe nadiwe ni bande bahora bateguwe bazana utuntu nk'uko Unu musire nateguriwe ngaha nicari zakomeye. Ikibazo cawe cha nyuma. Wewe urafise abana.
Eh.
Kandi azi urabakunda n'undi mubyeyi wese abakunda abana biwe kandi abaye bashakira ineza.
Yego vraiment.
Mhm. Abashaka ko bogira ne. Nabo nk'umuntu abashakira ineza abana babo.
Eh.
Nuhe mu bwoko bw'abantu canke apa ni bwoko oya mumbabarire. Genre ukuntu abantu baba bameze.
Eh.
Uvuga ati je nuko umwana.
Eh.
Umwana numva nta musingira ku muntu ameze uko kwe.
Eh.
Aho yoba ameze gutyo.
Burya abantu dufise ama defaut atandukanye. Kandi umuntu wese arafise defaut. Jewe sinifuza kuko nanjye ibyo bintu bindi mo vraiment. Sin namenye ko umuhungu azokubita umwana wanje kuko ibindi byose umuntu ashaka kwihangana nje namenye ko uwo muhungu akubitana gushika azokubita umwana nkasanga nk'umwana wanje aje buja afise inkovu cewe vraiment uwo mwana uwo muntu sinogira sino muho umugeni
I'm going to go to the house.
Babali nerveux.
Yeah, okay.
Amuna shavura cyane donc umenga kuzwe mu ishavu. Ukoze akantu gatoya ushanga yagashize muri rupe ugasanga kagira hariya. N'uwundi muntu usanga yagize reaction bivanye n'ingene kuko par rapport icyakozwe kibi cyane nawe byanse ko yihanganira. Mwico gihe jewe oya rero uyo ubona kandi wose kamere.
Ubwo umuntu agwana
wa. Uyo ni accident mugabo umuntu agwana jewe nabimenye vraiment no cyane sino gira no sino mwemera ko atwara umukobwa wanje murakoze
so ibazo dushirarangiye ibazo ko twaganiye neza reka ndagushimire
naje ndagushimiye cyane gose kandi ndashimiye na Isaac TV anyumviriye ko ndashimiye n'abafani ba Isaac TV kuko kandi babandanye bagira subscribe umva cyarikiranye bagume bagira subscribe na share na comment je bagushaka kunkurikirana kuri MFB TV bakankurikira kuri ntuze ya YouTube ya Espoir ya Amitié bakankurikirana no kuri Niho TV mose ndahakinira no kuri RTNB ndahakinira bintu bijanye na mareresi na makomedi
Eka ndagushimire cyane mwumvise ngo hari n'impano ngo zaga gukuza
eh yo kuririmba vraiment
kimwe ku kindi rero se yavu ajuje murabizi
eh
ya reka ndabashimire cyane ndababwira ko ndabakunda cyane ndi kumwe namwe mba numva ntesa ariko ikintu cyanyuma rero mutari munzi nuko twako turaganira ni papa wanje yanyibarutse ndamukunda cyane namwe ndabakunda cyane kuri miko yari mucyo Santa tarita behind camera juma jokes mwandanye mujye gwa nakime ku kindi ciao ciao
Isaac TV, oh.